radio. I saw you on the panty radio. Jambo mete mambo buwano tie news. Menzia sende jume ni yo meimu. Mede mashami baby you. Bika kamidi misi.